ndagushimiye we ufashe akanya kawe kugira ngo wumvirize no majambo Imana iguhezagire kandi igutahuze ivugane nawe iduze gutahura kwawe igukoreshe ibikwiriye kuko nivyo dukwiranye nivyo bikwiranye n'abayizera ni twa cher NIYONIZIGIYE hari amajambo maze kuganira namwe hari ikiganiro kibazo maze kuvuga ko akatari gake kibazo kivuga ngo mbe gukwizera rukirisu numuti w'ingorane z'abantu canke n'isoko n'inkomoko y'ingorane abantu bafise niko gutera ingorane abantu ndazi ko atari mwese mutahura iki kibazo hari abakristo benshi bafata ico kibazo nk'ikintu menga ntasiguro gifise ariko hari abagifise kandi ni byiza ko dushobora kubafasha hanyuma ikindi nashaka kuvuga nuko mu bintu mvuga birashobora gutuma bamwe bumva menga nihaye ububasha bwo gucimanza bwo gusuzugura abantu bwo gutandukanya abakristo b'ukuri n'abatarabukuri mu vyukuri intumbero so gucimanza intumbero no guhanurana no gufashanya murazi n'abavugishwa n'Imana ba kera barahindukirira bene wabo bakavuga bati ivyo bintu murimo sivyo Imana yaduhaye amasezerano idusaba kwitwararika kiniki nayo masengesho mukora nizo ndirimbo muririmba mbere Imana iravyanse kuko mubivanganya n'ivyaha none rero so gucimanza no guhanurana hanyuma nashaka kuvuga rero kurindi jambo ijambo rivuga ko bidashoboka kukwizera guturuka ku Mana igororotse Imana itunganye ijana ku ijana gushobora kuba ukwizera ataco kumarira abakwakiriye Imana nziza ntishobora gutanga ibintu ataco bimaze ibyo bintu ntibishoboka iyo bene kwakira uko kwizera bakwakiriye vyukuri ikiganje ubwenge bw'umuntu nico kiganza n'ubuzima bwiwe ivyizegwa vy'urufatiro ubuzima bwacu bwubakiyeko vya bintu twemera nk'ukuri ngendegwako mu buzima bwacu bwa misi yose nivyo bivamwo ingeso zacu hanyuma vyinshi mu vyizegwa biganje ubuzima bwa benshi ntibituruka mu ijambo ry'Imana bituruka mu binyoma satani yinjije mu miryango yinjije mu mico tubikuriramwo turavyigishwa bihinduka ubuzima hari gihe rero umuntu ashobora kuba ari umukirisu mugabo ugasanga ivyizegwa biganje ubuzima bwiwe ntibituruka mu ijambo ry'Imana bituruka muri ya mico irimo ibinyoma n'imitego vya Satani iyo bigenze gutyo rero niho duca dusanga hari ingeso zinyuranye n'ubukirisu zinyuranye n'ico ijambo ry'Imana rivuga ariko zigaragaza cyane no mu bitwa abakirisu reka mfate akarorero kamwe kugira ngo bitworohere kumva ico ndiko ndavuga Iyo usoma ijambo ry'Imana mu itanguriro Bibiliya igice cya mbere umurongo wa 26 na 27 ni igihe Imana yavuga ngo reka rero tureme umuntu kandi tumureme mu ishusho yacu iraheza iremo umuntu ngo ari uburyo bubiri umugabo n'umugore imurema mu ishusho yayo umuntu wese ariho yakomotse kuri abo bantu babiri bare mu bwa mbere ako gashusho Imana yashize muri bajya abantu babiri ba mbere kagiye karahanwa kava kurunganwe kaja kurundi ni kuvuga ko umuntu wese yitwa umuntu uko asa kose uko ari kose arimo agashusho ndemanwa Imana yamushizemo hanyuma murabizi bantu musoma ijambo ry'Imana harageze igihe abantu baraba abanyabyaha barakora ibyaha birenze urugero kugeza naho Imana ihitamo kubahana ibasukamo amazi mu gihe cya Nowa ariko mu nyuma bamaze gupfa hanyuma karokoka bakeye Imana yari yazigamye Imana ikiratanga itegeko iravuga ngo uwuzohirahira agasesa amaraso y'uwundi muntu nawe nyine amaraso yiwe azaseswe Imana ishiraho igihano cyo gupfa ku muntu wese yishe uwundi muntu ica yongera ko ngo kuko umuntu yaremwe mu ishusho yanje murumva ko Imana iri kwirakurikirana ka gashusho yashize mu muntu ikavuga ngo ntihaze hagira umuntu arengera uburenganzira bwo kubaho bw'uwundi uwuzobikora nawe nyine azabwakwe kuko Imana yashaka gukingira ka gashusho kayo yaremanye umuntu murumva ko kuba twaremanywe agashusho k'Imana bituma twese tugira agateka ndemanwa umuntu wese ategerezwa kubahiriza kirazira gusimbira ku buzima bw'umuntu ukabwira uko wishakiye kuko umuntu yaremwe mu ishusho y'Imana ariko ivyo twakuriyemo bamwe muri mwebwe mwakuze mwigishwa ko hari ubwoko bubi mubwirwa ko hari abantu babi ko hari abantu bo kwanka ko hari abantu bo kutizigira ugasanga hari abantu wanka utanabazi bifatiye kuri ivyo bintu umuntu yakuriyemo ahandi ko ndavuga rero vya binyoma biri mu mico byigishwa usanga no mu miryango imwe imwe byarigishijwe umukirisu wese ataganzwa n'iri jambo twabonye ku muntu wese yari mu ishusho y'Imana ku muntu wese ategerezwa kubahirizwa kubera ico umukirisu wese yaretse bya bindi bituruka mu mico bikaba ari byo biganza ubwenge bwiwe uzobibonera mu ngeso ziwe azoba umukirisu yanka ubwoko bumwe 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 ba bantu yabwirwa ko ari ubwoko bubi azobavuga ko amajambo mabi azoba umuntu afise amacakubiri azoba umuntu afise inzigo ashobora kutabakorera ikibi ariko azoshigikira abakibakorera azobavuga ko amajambo mabi avuge n'abantu atanazi aha rero niho nariko ndavuga ngo ikiganje ubwenge bwacu nico kiganza n'ingeso zacu nimba amajambo yo muri bibiliya tuyavuga ku munwa gusa canke tuyazi gusa dushobora kuyasigura ariko zangeso byavyizegwa bivamo ingeso zacu iryo jambo rikaba ridashikayo biriya biriyo nivyo bizogaragara mu ngeso zacu rero nkuko nabivuze ingorane naha iri ingorane ntiri mu ijambo ry'Imana umuntu azokwiba ntazabeshe ngo ni bibiliya yabimutumye umuntu azobesha ntazabeshere bibiliya bibiliya irafise ibintu ivuga mu majambo yumvikana kandi ababigendeyemo baba abanyangeso nziza bimwe vyeruye kandi aho bari harahinduka hakamera neza kurusha ikibazo dufise cyangwa ingorane dufise n'ubu ndayisubiremo hari abantu bafashe ubukirisu nk'idini bumva ko ari migenzo gusa bumva ko ari kuja hamwe n'abandi bakagira bijya nyene bikogwa mu gihe cyo gusengera hamwe ntibumve ko ajya amajambo babwirwa bari mu rusengero ategerezwa kubaherekeza basohotse akabana nabo mu gihe cyose bamara bari mu bikorwa bitandukanye akaba ariyo bisunga mu ngingo zose bafata hari abantu bumva umenga ubukirisu bugarukira hajya nyene mu rusengero gusa hari abandi batabizi batavyigishwa batagira umwete wo kubirondera badasoma ijambo ry'Imana bataririmbura niyo barisomye basoma barondera mu byo bipfuza bo gusa badasoma barondera kwigishwa icy'Imana ishaka ko bamenya nico naco nzokivuga ko kuko ni gihe dusoma ijambo ry'Imana nabi dukuramwe ibitari byo umuntu arashobora kuza aronderamwe ibishigikira ububwe gito bwiwe aho kuza kurondera icy'Imana yavuze cyo mufasha gukosora ububwe gito bwiwe kandi cyo umuntu arondeye arashobora kukironka kuko aca yihisiguro ihwanye n'ivyo we yipfuze abo rero nibo baca batuma abaturaba bavuga bati bwa bundo kwizera rukirisu nta kirimwo ni ibintu byo kudusamaza gusa ni ibintu byo kudutesha umwanya nta buzima burimwo ariko namwe muravyumva ko baba barenganije kwizera rukirisu ingorane ntiri mu kwizera rukirisu ingorane iri muri abo bantu bitwa ko bakwakiriye ariko batakwemereye ko kwinjira ngo guhindura ivyizerwa vy'urufatiro ubuzima bwabo bwubakiye ko maze ngo biheze bihindure ingeso zabo ukuntu babayeho ku munsi ku munsi reka ndangirize nda kubaza nti mbega weho bimeze gute nimba uri umukirisu mbega warugururiye ubuzima bwawe ijambo ry'Imana rirakunyengetera rirakuramo ibyizegwa by'ibinyoma satani yinjije mu mico yacu rirakugorora riragushira ku murongo mwiza nimba utarakwakira nta n'ikindi nokubwira ihute wakire agakiza wemere kuba umukristo birafise ikimazi mu buzima bw'uno munsi no mu buzima buzoza hanyuma nimba biriko biragufasha nimba biriko birakugirira ikimazi wibuke kano ka video kano kareresi ugira uwundi muntu ufashije kukaronka no kukumviriza kuko ikigufashije hari naho wosanga hari n'ubundi agikeneye cyo gukirira ikimazi imana ibahezagire imana ibakomeze